te toranga. Aro whanei rā vaue, tōku kaina i verupe. Arigi rā hoki koe, tōku kaina i verupe. Kama heu 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 ea, Vahine Hakamoemoe ea. Vahine kaina tumu koe, taku moe moea, kananga ki te pō. Mamae hara hara, tumu ki vane, whariu tōku aro, ki te toranga. Whanei rā vaue, tōku kaina i verupe. Ariki rā hoki koe, tōku kaina i verupe. Kama heu 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 heu.